bya bulungi kirala nsula n'omukulu ono so nzala sinako bizibu nze nina alabirira abaana kati goloza ku ndya gye ndyamu lwaki siigejje ndya nze seerisalisa nze neeriira tebandiira nze neeriira n'omukulu oneeriira omulaku gejja lunto omulamulu fena zibanene omulama kati ebyo byonyumya